mama sengbaluzila banye manje abana luthando lwanga mpela ayungashongo ngikuthanda ngokushoda ngemali sengbaluzila banye manje abana luthando lwanga mpela sengbaluzila banye manje abana luthando lwanga mpela sengbaluzila banye manje abana luthando lwanga mpela makahambe alone uzomosha makahambe The first time, I call you one king of my portrait. The second time, Rabona text Vela Rumgana Hoshit. I saw me so puzzle, my friend. Then you're not compatible with me. Say, put some piggies in bed. My love, Sengbaluzila banye, banja banalutha nolwanga mpela, mayungashongo kimi, ukuthi ngithanda ngokushoda ngemali, sengbaluzila banye, banja banalutha nolwanga mpela, sengbaluzila banye, banja banalutha nolwanga